GRA edim rabbi ba e be ha dwadefo pa omo de letter bro pe ne kese nipa mienu e ba ba tena wo shop ene una e ba ba tena wo ton ba ku chura no so achro wo ye le aro no so aye sei na eno no ye se e begu ye djuma emwa ye enu ntie ka che GRA se samra no omo twinsan.
But no, this song catching the trend. We are separating the boys from the men. My name is D. Cram, 6-star general. Oshia Divine Media Ghana. Keep a log right here. Oko baby cram at 2 lamp.
Abusia yana se ensan soma wa kwaba emra Divine Media Ghana so. Yada si bebre se brano won so wojibre. Na we have videos a hodwa ya de eba ebe sumu. Abusia se woko en crampo pni mente mwa. Abosi okai eye bia watonton spare parts a hodwo. Na ehonom ena spare parts dealers yi chiremu a Ghana Revenue Authority GRA to a woje wo no omo ne no enya adwene ne senti wogina so ama aban no ene GRA na wotwe mieru 2 weeks se wo mo nhye na omo nyen sakraye ewo eto ahodo a wogeje wo mo nim eno ena general secretary edi ma spare parts dealers yi eye gifty na nafia no bro ni nsemtwefo e twetwe nkomo no ɔkyerɛ mu sɛ ɛto ahodoɔ a wɔmotua no ɛdɔso yie paa ɛno nti mpanimfoɔ ɛnhyɛ na wɔn ɛnyɛ nsakraeɛ kakra ɛwɔ mu ɛnte saa wɔn nnwuma ahodoɔ a wɔabuebue no ɛbɛgu na afei nso wɔkyerɛ mu a import duties bɛyɛ 21% ɛna wɔmotua ɛwɔ port na afei nso deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ sɛ adwadifoɔ nyinaa nso so wɔyɛ. Ɛno nti ɔmo nhu no deɛ nti a saa bere deɛ ɛwɔ sɛ Ghana Revenue Authority GRA ɛtumi ba wɔn shops ahodoɔ ɛbɛtenatena hɔnom in the name of sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn raise revenue ɛde ma ɔman Ghana. Ɔkɔ so a ɛkasae sɛ ɔman Ghana yɛ mampanin His Excellency Nana Addo-Dankwa Akufo Addo ɔn intervene ɛnyɛ saa spare parts dealers no ɔmo bɛto ntosu kɔkɔɔ a ne nyinaa no ɔyɛ kyerɛm ɛna ɔmo de ɔmo haw no ɛbɛto aban ɛne mpanimfo anim. Madam Gifty na anafia no gu so a wɔrekasa no ɔkyerɛ mu sɛ GRA anamontuo yi a wɔretu deɛ ɔhu ne sɛ wɔpɛ sɛ ɔtiatia wɔn fa ahodeɛ so ɛsiane sɛ wɔtumi bɛtena shops ahodoɔ anɔpa na ɛneɛ sɛ obi ba na ɔtɔ adeɛ baako a na GRA nso atwerɛ baako ɔtɔ mmienu a na ɛneɛ GRA nso ɔmo nnim deɛ wɔkyerɛ na ɔno nso so atwerɛ mmienu. Na ɛno na ɔsan so ɛkyerɛ mu biem sɛ GRA toɔ no ɔmo se wɔmo mfa nto consumer final consumer ɛne ɛwo nnipa korɔ no a woba bɛtɔ a wo nkɔtɔn biem no na nka ɔmo de ɛtoɔ no ato so ama wo. Ɛno na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo nso so ɛyɛ consumers ne bi ɛsiane sɛ ɛnyɛ biribi biara ɔmo hia no abrabɔ mu anaasɛ asetena mu no ne nyinaa ɛna ɔmo tɔn. Ɛno nti ɔmo nso ɛbɛtumi akɔduru baabi sɛ ɔmo hia biribi a ɔmo ani bi ɔmo bɛkɔ obi nkyɛn ɛna akɔ akɔtɔ. Ɛyɛ san so a saa tax ne bi ɛbɛka wɔn a ɔmo ɛmpɛ na ɔde ne nsɛm ɛbɛ wieya no na wɔrekyerɛ mu sɛ mpanimfoɔ ɛnhwɛ na ɔmo review tax ahodoɔ na ɛneɛ nsakraeɛ ahodoɔ no ɔmo nyɛ ɛwɔ mu afei nso import duties no wɔmo ɛntete so na afei nso ɛtoɔ bi wɔ hɔnom a mpanimfoɔ ɛnyi ɛmfiri hɔnom koraa. Na ɔde ne nsɛm ɛbɛ wieya ɛna head of communications ɛde ma spare parts dealers ɛyɛ Mr. Tachi Addo ɔno nso ɛkyerɛ mu kyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ sɛ ɛmmerɛ santen ni ɛna ɔmo adi mmara so atua wɔn toɔ ahodoɔ ɛno nti saa bere yi ɛnyɛ bere a wɔn hia GRA sɛ wɔbɛhwɛ wɔn so na wɔatiatia wɔn fa ahodeɛ so na wɔtwe mmienu aban no ɛnhwɛ sɛ ɔbɛyɛ nsakraeɛ ɛwɔ ɛto ahodoɔ a wɔregye wɔn mu ne mu no. Ɛnte saa ɔmo ɛbɛto ɔmo shops mi na abusuafoɔ ɛne dɛ anɔpa bɛyɛ no wɔtwe mpɛn mu sɛ wokɔ Abossey Okai a na shops ahodoɔ no watotututu mu a wɔmmie yɛ bɛyɛ dɔhwe baako ɛno ɛna wɔrekyerɛ mu sɛ aban no ne GRA anyɛ biribi amfa ho a ɔbɛto wɔn shops mu a ɛno deɛ wɔmmie bie te sɛ ɛne deɛ no a ɔmo ɛsan so ɛbiebie mu a adwadifoɔ ne wɔn a wɔhyɛn ahodoɔ asɛsɛe sɛ wɔn mmɛtɔ spare parts. Wɔkyerɛ mu a GRA no ayɛ bi a ɛyɛ wɔn ntena ase ɛnhyɛ sɛ wɔbɛhyɛ wɔn so na wɔagu wɔn adwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso adwadeɛ a wɔn di sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nsa bɛkɔ wɔn ano no ɛbɛbɔ wɔn. Na abusua bɛyɛ mfeɛ nsia a ɛtwa mu no sɛ wokɔ Abossey Okai a aban no ayi to a na ɛda spare parts so firi hɔnom ɛno na mpanimfoɔ Any of mine gun at this year be no more so air catcher spare parts dealers in you on penny for say. Say any day a binus won't cheer taxa or moon chesser or mobet here a two piara a binus won't cheer be I say if you ain't see a chairman. Na omu dear who says and say na omu cheer tax for spare parts. Na ebusia wo eto mu nsensem mu no se wukɔ nsemfofro ma na se bia fofra empanimfo bi no mu nso ehwɛ se eno nso ehɔtoɔ no ebefiri hɔ ɛyɛ sanitary pad bɛyɛ mfie bebree ɛna nnwumaku ahodoɔ ɛne a girl child foi asɔre se aban no ɛnhwɛ se wo beyi eto a ɛda sanitary pad so ɛsan se mmaya dodoɔ na na oduru mfie a wobu wɔn nsa a wonya sanitary pad ɛnhyɛ na eno no nam so ema wako fufa niema huduo bia ense efata edi yedi ubetimi bia sedi ebe ya wamon shosho wamon betimi ate ya ini nsema huduwa ibuabu anodi besu mse divine media gana ya kasi.